Okay, Ben, go ahead.
Da 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 na 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 na.
Who was that?
She's a hooker.